aho hari kuri uno wa kane igenekerezo rya 2026 myandagaro umwaka w'2021 aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Gervendra Kobucha yararamutse agirana inama na babura matari bamustanteri abayobozi bakuru bakuru mu nzego z'umutekano hamwe n'abagize ubwo bushikiranganji arongoye mu ntumbero yo kurabira hamwe ingingo zibiri zikurikira ingingo ya mbere ukwemeza umugambi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano wo kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu wa kabiri gutera igikumu ku masezerano yo kuzorangura ibikorwa bamustanteri bishinze gukora muri uyu mwaka w'2021 ushira 2022. Mu ijambo ry'ikaze uwaserukiye umukuru w'igisagara cya Bujumbura yamenyesheje ko igisagara cya Bujumbura gitekanye kirimo amahoro n'umutekano abanyagisagara ndetse n'abasanzwe bahaba barangura imirimo yabo kuri kwamye yabandanije akengurukira umushikiranganji Gervendra Kobucha n'abatumire biyumviriye gukorera iyo nama idasanzwe muri ico gisagara abifuriza kuroranirwa mu mwanya wose baza kuhamara abahinga batandukanye bari bitavye iyo nama barashikirije inyigisho kuri babura matari na bamustanteri zijanye n'uburyo bokoresha kugira ngo imigambi bihaye umushikiranganji Gervendra Kobucha amaze kubona ko bamustanteri batashoboye kugira ico bashikirije kuri uwo mugambi kandi ari bo bazowushira mu ngiro yaboneyeho gutoramwo bamustanteri batanu kugira nabo bagende bagize ico bashikirije
nageza ko baragirisha inama bako baragirisha inama mu bahinja mu bamwe bagende bavuze kuko nibo ngende uko nyene
Ku ruhande rwiwe mustanteri wa komine Kigamba Nibogora Anita yakengurutse cyane izo nyigisho bari baheje kuronka avuga ko bazungukiyemo bitari bike aho ngo hari n'ivyo bahora bakora batabona neza ikana niyo nizigiye Dieudonné mustanteri wa komine Gasorwe kumwe na Irankunda Marigoreti mustanteri wa komine Nyanzarake bombi bagumye bakenguruka izo nyigisho bari baheje kuronka bavuga ko zigiye kubafasha mu mirimo yabo ya minsi yose nayo nayishakiye Deogracias mustanteri wa komine Gisozi yerekanye amakenga afise ku bijyanye n'igiturire afatiye ku myibusa ya kera nk'uvuga ngo ushengera tampamba ugashenguruka tajambo akabona ko mu gihe abarundi batohindura ingendo n'imigenzo bizogorana kugira igiturire kiranduranwa n'imizi yaboneyeho kandi kubaza umushikiranganji Gervendra Kobucha ko bamustanteri bo bafise uburenganzira bwo guca amande abantu maze umushikiranganji araheza mu ishuri agira ati
kibazo yabajije mustanteri w'igisozi ngo amande baca ngo bakavuga ngo naburenganzira bwo guca amande Demos sobre ganar algo chamánico. Y cabrón se ve ganar algo bufón. Morati se la carité do peji ilimité. Musa masanga. Sanga ta yomuz. Musa ka tito peji gira kuma sanga. Anga. Ayomuz. Sa. Y chona chona bishuri. Ukizi ni indi na kajeto peji ya mustaneri ni ya masanga yo kufunga umuntu yakuwa inspector general urategura iki kwacho kugirisha ba mustaneri bamenye ibyo amategeko bari kuri nabyo muzi nimufunga Yavuze 72 nibyo sije none ko mirwa murafunga mufunga nga kurabaneza rero ikigwa twabagirishije kuba abavyeyi muri abavyeyi neza no kuvuga murafunga indwi gahera ya kabiri kikubita none ko data mutangurira mugakira Nono muna fise uburenganzira bwo gufunga. Yo uburenganzira bwo guca abandi. Mugabo guca abandi wa pesia umubyeyi. Umubyeyi imana yakoze ikosa ucimoni ngufi muto cimoni denge. Mumabije yose mushira mu makomine murongowe. Iyo librique muyishiremo. Muyishiremo kandi murafise federance ya mazabo unaye mufise kandi sinzoze numve amafaranga ni mufise kumakonde ni yuzuye amafaranga kumakonde ni yuzuye amakonde yanyu amakomine yose bambaye kubagokagoka yose ndabasabe rero iyo bije yo abadenusa batanze igituriye mu ishyirika kandi si amahera menshi mugiza nkaterima y'abenegihugu bazobibabwira kuko ni ku neza yabo aho hari ikindi nca nongera ko ndashimye cyane ko mwavuze ko abapolisi mukorana neza nongere ndabasabe akazi k'urumuye igipolisi mu ikomine mumenye uko arakirwanya urongo igipolisi mu ikomine sinumve ngo yaguze amafaranga ya moto agenda kuraba ibintu byononekaye akaza akora akajya muri active y'iwanyu muri komine byononekaye umutekano wononekaye ntituraba komiseri kominari wa mbere tukanura amaso n'umusitani mwo rero muhiwe muhishije bigenze neza bimwe twavugana kuri liste muri 2025 tete do list wara ni spane ije bintu mu manda bivuga ntugire ngo ruva mu mutwe gusa ari gari mutima mwiranda ari karaye insuguma ngo namwe no kubisenya cyane
ngomenya ko iyo nama yarangiye abari bayitavye bemeje ijana ku ijana iyo migambi igiye kurangurwa bayitera ku mukono imbere y'umushikiranganje Ruvendira ko buca bagenda banahawe ni nomero ya telefone umwenegihugu yoca ko mukumenyesha abareye ibiturire cyangwa babitanze arizo 413 hamwe na 77 49 51 222 umuntu ashobora no kwandika ku butumwa bugufi kuri WhatsApp.